murawo umubiri muuhe muwubake
bawubake
aba mwubake umubira abasodani bake
umva dukotesha basiti n'abazodi ncari aba rero
nyine nuko nyetwinjira muri mood among the round Iron Lion Zion aba rastamani wose bo muri mukamba ya
murawe mukorane
imitsi ni
kaje kanu aba rastamani bagira ngo
akagira meneke imitswe
bijya bintu biragoye gutahura bijya bintu byuko barastamani bagira nkuko si vya bose no nunye urumva ni vya rastamani
ariko birigishwa
sinzi rero mbe we na mameshi
kandi je nabitoye
ah we kandi rosho yarwambaye couleur ya rastamani
eh
rastamani
eh rastaman
ndige no cyane yarundu story tumenze neza ako kandi akubatse kibazo kimwe ubwo yuri umugabo umugore wawe watashe mu ijoro ukabona atahanye inkoko wo kuri gura mwaza iyo ayivanye canke wo manza kuyijya imbere kuza kuyimubaza
umugabo gwaye
oya wi watiramiye muhiru umushinga nahe amukazi wone umukeze atashe atasha afisi inkoko
cyakunyishere kwanze ikintu kimwe atashe sangapi
wemenye ko ari byo
oya misaha kugira nk'umwanya umugabo wanje ahitana imbugita Chato kera duteke.
Preno sasta ijoro inkoko ihiye.
Ah ihiye.
Ihiye. Bien grillé.
Zani sahani n'umujeri wati, jeri come on. Dukarabe ntanakurisha ibintu zenye. Chato fungura re sasa. Ami byo ni après tuzo kubivuga na après mugaye se munda.
Ego nacho damushiki. No manza kurya.
Voilà.
Ndabikuye ko. Ndabikuye ku bavyi bamwe bamwe iyo hageze ko abana bababwira makosa biri mu munsi wose. Urumva? Batayindira ukabana bafungura ukabona umwana yatatse ukabona umvyi yatatse umwana ngo imbere ukufungura caha umbwire ninde yamenye igikombe ninde yamenye isahani urumva agacerengiraga kubita umwana ninzigo nakantu mbere njanjyama ejo mwitura gacavyuka na Fabrice dashobotse agacavyuka afise maleze agacavyuka shuhiwe nyimba rukugwara gute ntumbaze ngo cuvyuka kwa muganga
oya abantu nabanza muho umwanya fungure ahage ebana iyo diskisi zoza n'umwana ntazovyitaho cyane evala
ukuroje ni koroba mana kanje tepeti niko bamana ababyeyi sha ababyeyi imani barabe
giye yagusigiye souvenir
tinda byibuka nk'urupeti nk'urupeti hari ukuntu nakora nk'ikosa urumva nakora nk'ikosa nka saa 3 z'igitondo mama kanyuza nkaja ku ishure nkataha mwana midiwari niba guhuge urumva uwo munsi roshima yuko ndaza gukubitwa umunsi nirigwa kuri kete ubwo
Eh
bimwe byanza kukujya nabanje kukugaburira ubona amariro bakangira neza nkafungura nkaheza byose biheze nkasura ku ishure nkatahaswara ngo yango uyu munsi ntuje kuvoma wiruhisha kuba kubazi uko nizindaririye zindari
ubwo bisanzwe mama wa kwakiranya urukundo bavuga ati sha
urukundo yakirana ngavuga ati ma na mahoro
Erega na kare nacho mugari mu kirundi amagogo yuhaza rihanganira
ndababwire mbega umugani amagogo yugize gute
yuhaze
arihanganikwa bagukubise wahaze navyo wumva
nuko rero reka twumve ibyanishwa tuinovo ako kandi rero abantu bikora biba famase pano mari se catastrophique babihebe sivyiza kuko umurongo si wo kubipa ko mana yanje no murongo wo gutelefona ko canke ndabahereze dosa zarabanca kirira niho bibi
ndaba chakira
abimenyerera abantu bo bariko bateramiye neza neza ngaho kwa buhire abantu bateramiye ngaho hanyi mu kinyankonge anose ateme ngaho kwa komine kwa papa shushu bose abana tubabwira ati voilà babandenye bagira umugoro wa mwiza Areba babihereze rero moya bavuga ati ejumbeho bizogenda gute nyambara gashitwa bajiture bavuga ati ejoho bimeze gute urabyumva bimeze gute urumva ako ari ibintu bakunda kuvuga ku bintu vy'inyaga ku bintu vy'umubiri ngo urumva ngo wewe ngo twasanze ngo nta basoda ufise mu mubiri
abasoda
b'umubiri
ngo urabo ibintu bimwe
ngo urabo ibintu bimwe
amaraso yesa tugote
urumva ngacha mvuga ngo no linganuze umuntu bagiye bagasanga mu mubiri we nta basoda bariyo none baziko nta nabaziti
umva kuza basoda chaza basiti
kubura basoda umubiri ukabura nabaziti
bwo se security base
abajeje umubiri
abajeje umutekano w'umubiri bazi urumva aho ni mugiyo babaze biriya bika na biriya bihene na wogenda ugayo ndo ni gashabo
basaba none
abo basode b'umubiri bimene nabo basode b'umubiri b'inkoko canke bigindi baba bari hehe ko twibonera imisoso gusa
problematique niyo mambo rero murawo umubiri muwuhe muwubake
bawubaka
abamwubaka umubira abasodani bakira
umva dukotesha abasiti n'abazodi ncari ngo rero nitane na concertina turako basi omwa omwa chogwa
kugira ngo ukingire umubiri
voilà
ufata concertina ugacugenda wabamvye ku mutwe n'ubugori cumera nka yezusha
nyatanyatai
cumera nka yezu rero ku musaraba bamwambisa urugori sinzigya umva ubigize intuka vya concertina
kanze pa urabe nubambwe
ya ndubuga jambuzi vya yezu ronchani bukaririyo igikogwa ciza cabereye ikana ago yakore igikogwa ciza sana araba kristo amabibuka benshi abakristo bamabagira muri weekend bakiyereza kamo ya moya igikogwa ro cabiri kana biragwe ko bacibagira ngo cabe igikogwa ciza sana mugira ngo yezu ibikogwa byose yari yarabikoze arabikora urumva ibitangaza gakora akavuga ati avira ndakuremye avira ngaho nyene pa ndaremye ififi ngaho ngo pa ibintu byose yari mavuga timugo wageze ikana ikanani yamba ikana ntumbaze yaravuze ati mana ntumara amazi iki kintu ngira nkore amunashua mugabo ndashaka yuko aya amazi ahinduka kavinyu
Voilà la comme
akavinyu
abari ngabo kitwa
wino
vino
vino vino ni vino vino
eh
mugo mukirundi kiza ni wino irya ve ni we
umuzabibona
umuzabibu nyene numva wo muhindukaye oya sinzi kari oya uyu muzabibu numuzabibu nyene uravyumva ni ka wino uravyumva rero abantu bose bari ngabo baravuga ati c'est pas normal Aguri ikintu cyagiye gutangaza abantu kandi nubunye kibasiga ukuntu batamucekiriho basi bamubwiye ati duhe formage mike wakureje tuzosige turi turigeragereza sha urumva hari ndagenda ro mwijuru batagize gute batamuhaye adatanze formage mike ya kajya kantu yakoreye hari yankana eh kajya kantu abantu bakanye uko ari kameze bien ukaye uko ari gasumbye n'ubujyo uzo banyoye zose kandi tubukanye uko muri ya periode yabo bobo umuvinyu washa kumara meme imyaka ijana kugira ngo bazowunywe umeze bien
barawubika
barawubika mugabo bavuga ati uwo muvinyu wakorewe ngaho ubwo nyene ruca tunyweraho ati eh twari wa mbere Bacha bibagira ro kumubwira ati biformation mike vrema. Ariko sige turigerageje.
Uyu rero tunywa.
Uyu si
baraduhenda.
Uyu si worumva reka duve kunywa.
Yeye nk'abantu binazaye. Ora turabire bumba bazi.
Ako kama kawe kumviswe.
Ego vrema.
Kayari kukoba mugwawe. Uko nasanze na
ndagutera karimbronye ninzu kamukomboza ari kumwe na Pablo Tiken. Ruce tubandanya tugihegwa na weekend mood. Ako kangenda kubutse yuko rero kugira ngo urebe ukuntu biba byarimeze muri studio za Black FM ndakwemvite ugende kuri platforms zacu ni YouTube ni Facebook ni Instagram na Twitter wose wadusanga ko ni Black Media hamucho n'ukuntu biba byagenze kandi rero wibuke gushira ukajya kanu kaguha notification ku mwanya kugira ngo ubandanye urebe ukuntu rubamburo wa mupeti w'ibiro 90 n'uburyo buri bw'imetero zine z'ubuja hejuru je mu kwinjira mu za Black FM ndunda bamukwinjira
naye matama
ngiriri kigongo nyene inzu